abakobwa beza barishima kandi ko kwishima kwabo niko unicusanga basazanye atano umwana numwe bafite atano mugabo tani tunga narimwe abavuga bose ko ndi mubi ko natwaye nda yigitwarire muhira na kibazo kandi ninzereje ko ntari uwa mbere kandi je sindi nuwa nyuma sivyo ndabifurije abakobwa ariko abantu bose bazi ko bahora batwinga ngo mukoya vyariye muhira wabo ndiya niko saba bakozi kubera kawaida nkibujumbura ho sasa sinahantu ho kurerera kawaida sa no kurerera ujumbura hari ibintu byinshi hari ibintu biri VIP je barankubise jewe muhira
hari ico vyononye mu buzima bwawe kubana baragukubita none
jewe baru ari umusira ho ho bangutse je papa wanje tarapfa barabara nkubise bashira ikibiriti nimbugita
eh
banshake ibiti nimbugita bambira ati wewe caguramwo bibiri imbugita ni kibiriti tuguturire cenge tugukate ahantu nyene nuzose gutembera
ahero akamims karaho nabonye kavuga ngo mumbe ngo babana bahora batambira mu rusengero ngo basigaye bari he ngo ashanga ngo basike batambira ku rukuta muri Marib.
Ubu rero
na ubu tambira he ko kiratambira imana.
Oyo ubunambira muri arena vrom. No mu makripe muri arena no mu makripe just no kwibeshera. Eh.
Ubutambira ku rukuta muri arena.
Yego vrom.
No ku rukuta mu makripe.
Eh.
Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igizwe gucacu cyiza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongira ndabayikaze mu kiganiro cacu arico cyanyu mushikizwa na jewe Omario Omarian kuri Aga Tech TV uyu munsi nabagarukaniye wa mwigeme wa mukobwa wa murondo wa mugere mukunda cyane bamwita Sabriger canke Janti. Karibu cyane Janti.
Merci, merci cyane hamane ndabakumbuye. Abakunzi bayaga Tech TV.
Yeah, nawe nyine ari wabukumbuye fo. Za vibes zawe.
Ndabakumbuye cyane.
Harakanye cyane. Iyi cream yumva gute?
Inyene inyene iyi cream umuntu mwanya je ingere ni yumva. Ndatangiye no kumenereza.
Na nta makosa ira gukoresha ikri.
Aho ubwaya je maguruka gaho ubone usanga aha hari hamaza.
Kumeri.
Bazi ikri ma wewe atari umuntu ari Rwanda yanje ariko arafumbatira reka reka.
Oya.
Gusa reka gusampoweshe bizokunda.
Oya ubwo ikiganiro kizisuza kubona kiraheze.
Ego vrema kubera iyi mbeho reko njaniranyo
tuone kiganiro geze ngo
oya hano na witoya ni ibintu bisanzwe reko sibo sibya ni mvuga ati ngo ni ngo niko ndifuza kuyaje ntakintu no kwifuza je ndakibure mu bisanzwe
basanzwe
api aho yo nimba nimba no banabibujumbura
so ku bantu batari bakuzi reka ndagupresent Gentille canke Sabigirl
Sabigirl
no mu video vixen amaze kujya mu ndirimbo nyinshi zitandukanye habizaba satbi habizaba fizo ugiye ukaja kuri YouTube sha mu mahiti atanu zibiri canke zitatu uburimwo inongera ndanagukeza ku ndirimbo ya Satpi shasha fagiora chuma mwakinze neza kweli
reka reka harya nyene ari ikiganiro wafapa sinigeze gukora ndiko ndavuga ati Satpi nyene kuko arangira akagishuko yari rya video rya fagiora chuma harya yaguma mwenga rika aransinya mwenga rika
ni ya video wambwira Satpi igeze
kwifuza yari rya nyene ya fagiora chuma rega
abantu ugoro benshi abacha baguma bananyandikira ati inyuma yuko Satpi kwipfuje vyabandanije gute
so nabirenze ntabishasha nkuko nyine mu musano w'umuzi ko ari umusani umusani nyene abari umusani nanje mba mu vixen kawenda ndinze ndabivuga kujya ndibaza nta muntu numwe satuba adashobora kumwifuza ariko w'umudemo aho nyamba yo bayabo rewe umuntu atomwifuza kawaida uge n'umusani aryamye mba biye nako ndabivuga ni ibintu nje nabonye kandi ko narabibonye sinzi ntago noce ndabihora ngo nikubera ngo nabonye ngo ari karanda
benshi yo guhace bibaza ati suite yabandanije gutewe na Satpi vyahereye he cyane yuko ijya video mwana ikoze ari no mwico
bo
sayo kujyana
emase kwa twagejeje mwijoro oya ajya twaratashe rekare twaratashe ugira wapi umuntu nyina bari mu kazi sinabwiye umuntu bari mu kazi bari mu kazi ntavyo kuvuga ngo umostyling warajana ngo ngo numodem ngo 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 batahane wapi usara abahungu bamwe bamwumenga iyo bahamagaye abadem ngo ngusanye mu ghetto eman ukajusanga uratumye ko nk'umudemo avuye ikiriri nawo bamukamenge umudemo aje na taxi agezi wawe mu nzu cyutangura kwanza kugira amasoni mu karaba n'isa yose gahera mane uguma gusutembera chambre yose umuyizuguruka wiyumvira rero ndabuhere ndabubwiri kimudemo umudemo nawe ngaho yavuze ngo ndabwimo ngo kwari mushapu rero haja ari abahungu bamwe bamwe umenga nibiyumvira haja twese twariko turabatesta natwe tubarabe kujya mugiye muvuga ati ngo muradupima natwe twariko bimatura ubushapu bati uyu muhungu ndabona none menga vrimana chavise udusoni soni reka ndamwereka kajede ndamwereke ko jewe nyine ko ari cyo ndamurushije
ni kuvuga yuko umukobwa agiye kuramutsa umuhungu mu ghetto hama ntihakiri ikintu kiba uwo muhungu na ntabwenga abazi
oya nta umukabaye duwo ucumubona nyene kwa ari baba pendegoti nyene baba ari mu pendegoti kawaide aba pendegoti ari ukuntu nyene bahamagaye umudemo muri chambre makacha batangura mukagamo ngo ngo tubanze dusenge ari ibintu byo gusengera mana ari ibintu byo gusengera ibintu atatari byo gusengera abantu bamana tumenyere basenga bagomba bafungure bagenda gusenga mu rushengero mbo basenga nyene bavyutse nyene baramutse ni nyene basi baryamye kugira nyene buce nyene bameze fresh ariko kacaho manki ikintu mu bintu byo gusambana ngo bari no kubisengera ari ibintu guys badakwiye gusengera kazo ngo twaje dukora ikintu ngo dusenge abapedagogi aho muri mwe mwebe vrema wapi kawaida ni na ya mingo vya kuzimye itara haya waje urumu urumu jangwe ni man
bisabwa byose bibere ku mugaragara
abahungu ndabasubiriyemwo biya mutumwa kwa bakobwa mwaca mutangura kwigirisha utundu dusoni isoni mwebwe bica mbere na mbere ni mwebwe mutwambika ni mwebwe mutugaburira urumva tutagata ku bwanyu rero mere kuza mure kakwigirisha ibintu by'ubabiloni kawaida urinzu uhamagara umudemo nayo ntayo baramusheri wawe ndabizi ko niba ke bagira mariage batarajyamana ubu benshi babarongora asha umenga bamaze kuvyana n'abana batatu kandi atandwi baravyara umve bagira kurongwa mbere umenga asha bisaba uko gusaba asha nyene bashirane mu rugo nyene gusabereke nyene famiye nyene ivyo bari bakeneye ko ari ivyo nyene ariko rero nabagabo baragenda pebeli pebe nyene bagakora ka jede nyene kantu nyene kubwenge
arumwe umaze kugenda kuraba ugasanga akiyazana ivyo bintu byo gusenga cyangwa nta byakoze ukavuga nayo umutipe ubyo arakomeye
oya je kawaida je kumwana ko je ku Rwanda rwanje je kawaida nk'umuntu je arinza mpamagara aka namamagara no muri chambre yiwe agatangura ibintu byo kugira umenga ari karantinya je kwa sino hitwa je wenda ndakwisanzura ko ngunda ndakwiyereka ngo je ngo wondi we wese apana je no banza kwanza nkamureka ngara ibintu byose yitoza haya aya nyina bavuze ati ngo ngamare ho gitanda mugatahubwo maria depression mbona nayo nataya fisi abana mpaguruka ngenda kubera araba ngo bamwe bibaza ko twebwe umubiri wacu nyene kwa twe duko duke kwikinisha amukaja ukaca wumva kaca wumva ngo ibintu bijya ibintu by'uburezi bien ngo vyaje ngo vyagize ne ora ibintu by'uburezi bien biva kubiri biba byavanye n'ingene muba mwarehemanye n'umuntu wakunda uwo muntu wakunda akaguhemukira cyangwa ukamuhemukira hama ugakunda cyane uravyumva ugakunda cyane akagira yahuruha kandi usanga winje mu burezi bien nibi hamwe n'ikindi nacyo bitwa ubumaraya hari abademo benshi bavuga ngo nabamaraya nabamaraya hajya nabone haragera igihe basi bakora ujya mwuga wabo kwera urabinziriza hagira igihe bakora bakarunga umuntu ari seri kujya kuntu rebe buri munsi aguma abona abagabo batandukanye niko agenda abona ibintu bitandukanye avuga ati njye mbaje ndose uyu mugabo kweri anyeretse ibintu nk'ibi bisumbana n'abajya bose je n'amanjyamana buri munsi yose reka mpinduke uravyumva usanga umudema ahindutse ari mara nyina ahindutse mu bwo buryo rero ikintu nshatse kubabwira abahungu numuze muratinya abakobwa nimwe munyene mutubesheje nyema ndiko ndavuga nabe je sindiko ndavugira abahungu ndiko ndavuga rusangi ndiko ndavuga rusangi abademo nimumbone nabi aba mama nimumbone nabi abariko bakurikira ikiganiro nimumbone nabi je ndiko ndahanura ugwaruka rw'abasore n'abakobwa ndabazako Nahubwo ni bo bandi kubera iki nawe wogenda mu kumuntu uzi yuko mwahanye gahunda yo kuryamana nawe yego mwahanye gahunda yo kuryamana nawe mwavuze ati nje ndaza gutegura uravyumva ndakunda kuronderera ubuki asari mu giswahili uravyumva ndakuronderera ubuki ndabugutegurire umva kawe ndamwamuka barajandikana mu ma message bas demo ni mugende kuraba umuhungu umwamaze byose kubyaga kuri telefone uvuga ati jewe nshitse sheri namaze gutegurira ubuki ndakunda bwo gusigira hahandi kujya ni nyaga ndakwafyeta nyene yumva nyone utuntu nyene tuntu nyene tubwenge twindani nize abamizima kwanza barabizi sino ndanja kuri turavyumva ibyo kenshi ndabizi ko ba demo nyene babaswahili kuko ari abademo bamona nkizakiriri kinindoro hero nabademo bakeye ibyo bintu bababizi from kawaida rero mudemo muze mugenda kuri aba boyfriend banyu mwabateguje mwababyirira muza kubagira ku byo nabone babitegura kubahereza udusiri please utuno dutesa eh mimi naongea tu siwachukii
aho ugira ko nabigisha ubwo buki bwa bumeze gute babusiga he
eh
yigishe kubera ari gihe usanga aba bakoga bo mu buyenzi bo mu kamenge batwara abagabo ubabo bagore bo mukinindo kubera kusanga ye experience atayo bafise
kawaida ndakwereke akarorero urabona umukobwa vyibushe umukobwa vyibushe kujya kuntu urako yakuntu itako rimwe riba ringana nuko kawaida ko itako mane yungugwa vyibushe harige abaye mutweba abangana nuko nundi itako kabaringana nuko kwiwanje urabona nyene ko kari mwayene kawaida je ngahemba nonze uvyibushe nawe bahungu ndababwire umukobwa vyibushe numuntu wa mbere basi agoye arago uzimpamvu kutagoye man wowe uwo umuntu nta nibiro 50 pima upima nibipima nk'ibiro 45 kugira ukwize sekanti urumva ngaho bawonze deje rero ukacugenda ukitengo ngungana uko man ndiko ndababwira umuntu avyibushe kugira umutegure neza uramugira nyene muri dushe agira muri dushe yisiga isabuni yoge hamwe ash kubera bakora abantu babyibushe benshi arabana benshi batoga je ndabatinya benshi abantu babyibushe niboga none baragira ubunebwe none uza urumura bize kuboka ngo aterura amazi ngo ayimeneko ngo cyangwa ngo bikunde ko yikora ino hose ndega birabira bagora ndiko ndabigisha jewe ndiko ndavuga ivyonzi
yes hama riga ntiwa dusigure neza bwa buki wabumeze gute wabusiga he
yo burya buki rero burya buki ubushe ku bwoga yonzi reka reka uravuga ati jewe rero subiye muri paradiso yendi namye nifuza
wabusiga he no
ukabaida shari kambane kwanza ndakwereke byose ko bishoboka kubera wewe
banzi ndabire babusi ubigishe
uranyeguye vroom
erega nkeneye ubigishe
ubona burya buki kwanza sinari ndabereka ahantu kubera ubikeneye ko ndabimwereka fresh azondondere guys apana kuvuga ngo ngiye ndabiberekere ngaha ubikeneye kubimenya ko ndamwigisha azondondere ndamubwire aho duhurira hama ndamwereke
na just nkeneye kubereka byose nkeneye ubereke uduce dukeya kugire babe interese bazoce banakurondera
uduce dukeya ndibaza ndinze mvuga icerekeye ubuki ubuki ku mukobwa yonze biroroshe nyine ko igikorwa mu gikora kiri threat ndibaza wowe wabitawe kuri abantu bamwe bamwe ngaha cyongereza kibagora rero je nshatse kuvuga threat urumva ikintu kiri ku murongo
none ni burya buki nyine dusanzwe tuzi mu soko cyane no
ubona burya buki basi urabona burya buki inzuki urakwiye kuri inzuki iza nyene ku giti nyene ukabona iri irimbye ikinogi ndani Urabona kuya kuri nyene chimbi kinogi ndani. Kya kinogo rero hari utuntu tuba turi ndani tujya nitwa bitwubuki. Urumva cyukata igiti kwacuza nyene uravoma amazi.
Uvoma amazi ya
sinzi. Nizere ngaho utawura yatahuye.
Uravoma amazi. Yavuye muri ubwo
buki. Ndeba kya kinogo kiba kiri hari ndani. Chuza kivoma amazi.
Nushobotse.
Biragoye gutaho. Kawaido utabaye mu rundi muremure cyane biragura gutaho. Biragura gutaho.
Sajanti nushobotse vraiment. Gusa imisi yari myinshi kweli.
Nanye nenda bakumbuye yo nenda bakumbuye. Ash ubu ari ndirimbo rero yo 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 rero yo sinenda nenda ivuga kubera gusa muzo yibona guys. Yo.
Hey, urayumvire mva no gusara bose.
Ego prem. Twaduze ruguru man. Twaduze ruguru twamaze imisi 3. Indirimbo nyene zoba hit iyo ni zoba jugumiza abantu bamwe bamwe. Zoba jugumiza nyene abantu bamwe bamwe ndiko ndabibona ko yasino ndamvuga izina kubera ibiri imbere ni byinshi.
Tubwira
ka. Oyo ibi byabyo rero byose no bipfuka prem.
Mwanwa giye ruguru
ego ashi yoyo iyo ndiko ndabona iri kirajugumiza nyene ujumbura nzima ashi si yose
oya twibira kabanga umustar
oya nakabanga
frem
yashaho
barakubujije
baba mu rugashakiri karere kareke umustar agomba aterure them even sank kareke
nini satu
wepo eshuzo mubona
nikiri
ni mutonyi wa satu be umuririmbye umushasha mutonyi wa satubi
nekivyo byintu
muguma mumubone
ubwo twigirie nabonywe ngo rase tutatwaje dushasha
haha uwo nashize ko musaraba urabibona nashize ko musaraba sinshaka ubujyo ni nahura nikibazo babone ko nari nkijijwe reka nta musaraba he guys henda ubereke neza
ya
wanuchi wani za ugiru kuhunya wa uyu uyu umu
ugiri hindu kizi kiza
umu wabibonyi sao
nani kukua chise kumusaraba usi ke ukunda gusenga
dekareka uuja yu ibinu ni emiri jemuri muri demi muri demi lufensenke guys mani fashida ashika yoo diku ndu munu ambere ngunda Munda basi diraba ndiko basi n'abantu banuka ngo ndi movie guys
Na
muna ba movie kubera ho nyere nakubwira abakobwa uzorawe abakobwa bari mu Bujumbura n'abakobwa benshi cyane beza ariko bagasumugana babandi babi ukasanga bagize mariage bafise amahera bari kubagabo kwasanga umukobwa afise imyaka 35 ngo ni mwiza ngo ni beauty girl asadzie muhiri wabo guys jewe murazombwa ngo ndi mubi ntangaburira ntandisha uzovye ko ndi mubi ku ruhande rwawe ntacu bizontwara zoguma ndi sa big girl kandi zoguma ndi mu vixen
wibaza ko ari kwikino n'abakobwa beza basaziri wabo ariko abakobwa atari beza cyane ugasanga ahubwo nibo banyaruka kurongogo
ndazi ndakwereka abakobwa beza barishima miso se bavise mu gitondo bakibona mu kiyo ati kana kandi kandondera abasha hajya ndakagara ko umugara ko kubera iki urazira imbere yawe umugara ko kubera iki urazira imbere yawe wewe wanka bavumbe bavuga ati ari kirundi kiraho banciye nyine kubera nyine
na kirunduzi
cyabajeho ikirundi na urumva guys abakobwa beza barishima kandi ko kwishima kwabo niko unicusanga basazanya atanumwe bafite atano mugabo tani tunga narimwe umukobwa bavuga ati ngo ni mubi aritonda basa akemera burya bubi bwiwe ariko umuhungu amurongora asumbwa na wawundi ngujya mukobwa mwiza bagenda bakurikirana niyo mpamvu mvuga ati abakobwa beza ndabahaye pole sana murashobora kwicisha bugufi mukamenya ejo hanyu ntabwo muzoguma mumutegemeye bamama banyu ngo murindire ngo babagaburire ngo ngaho mujyame ibiki byose apana guys bamama banyu nabone barakuye amaboko mu muzu barakora bararundira kandi ibyo kwishima si kuvuga ngo twari abasumbya ngo ubwiza kwatwebwe ubwiza dofise bwakomotse ku babyeyi bacu
yes
rero nabone muravya karorero muravya karorero gatoyi kugira barinde bubaka urugo bashike kugwego ko kuvuga ati ngo umwuzukuru umwuzukuru ko racyumva bisigaye kuba bamaze kuvyara ufise nyina abana bakuze ko ikintu akarorero muta kabonera kubavyeyi banyu babibarutse guys jewe sindifiye jewe sindababesha ngo ndumukobwa fise umwana uyu umwe kandi vuba cyane vraiment nzomuzana mumubona
yeah ubwo nyine nzomuzana mu kiganda
abavuga bose ko ndi mubi subiri mutabona ga mutoto wangu muzabona umwana wanje abavuga bose ko ndi mubi ko natwaye nda yigitwarire muhira na kibazo kanyine nizereje ko ntari uwa mbere kandi je sindi n'uwa nyuma sivyo ndabifurije abakobwa ariko abantu bose bazi ko bahora batwinga ngo umuhoya vyariye muhira iwabo ndiya niko saba bakoze kubera kawaida nkibujumbura ho sasa sinsi nahantu ho kurerera kawaida sa no ko ibujumbura hari ibintu byinshi hari ibintu biri VIP kandi ibujumbura mu Burundi dushaka iterambere dushaka nyene ibintu vya VIP bijya tubona ku matelevizyo ari byo natwe tubona mu Burundi yavye tubona ko natwe ko dushoboye none abana banyu nimwe atangura kubita ngo bananiranye iterambere ndimo zamukeneye n'iryahe nimumbwire je sindi ko ndavuga n'abari ku kawaida u Burundi tushaka iterambere kandi ndu mukobwa nkiri muto yariko fise umwana umwe uyu umwe vuba muza mubona kuri kamera
waruvuze ngo ubujumbura ngo santu kurerera kubera ko atari antu kurerera
none gashahu wowe umwana uzomwankira ikintu yikundira uzomuvyara uzi yuko umwana ategerezwa nabone guca ubwenge ha mubone ubona aratembere gato y'ingongo atashe digitale n'umubase nka kenzo ko kenze kawaida abatangiye guca ubwenge uravyumva kwaje ukaduca wumva atashe digitale cyumukubita haje umukobisa ubwo uhaje rero uri kura mwongereza ibindi bintu umwana mureke abona ko ikintu kiba kidakwiye neza mu mategeko uwe nyinari yumva akabati ikintu je naho ndiko ndagikura murani bagikunda urabyumva murani bagikunda ndika ndagihagari ku mwana so zo kuvata mu mukomura mukubita mu mukomura mwigisha ubundi bubandi eh
ha haro we ubujyo bigeze gukosora uri umwana uri yo guheba ico kintu ubwo bucura kibandanye
eje barankubise jewe muhira
hari ico vyononye mu buzima bwawe kubana baragukubita none
jewe baru ari umusiraho ho bankubise je papa wanje atarapfa barankubise bashira ikibiriti n'imbugita bashake ibiti n'imbugita bambwira ati wewe caguramwo bibiri imbugita ni kibiriti tuguturire cenge tugukate ahantu nyene n'uduse gutembera aho rero bari banjije igiki cegena hari ari amukamenge mukamenge kubata hari akwa buyengero yari akwa buyengero nari nagiye mwa bijya ma repetition yari yabatambira mana nibyo nari nagiye mu rero
wari numutambira mana sa ibaze yo bakubisa gohora gutambira imana
urumba kwa nyene babona ngenda nyene nkatebayo nashe ngacanze nyene ndabereka ibiru nyene twatwa ama repetition nyene batwagize ati uyu kweru yatange kweri kujya mu busutwa uyu kume nta busutwa ni impano isanze indimwe yo gutamba gusaba gacha bashaka kumbarira impano yanje niyo impano yanje ni imbeshe je wo ni ngaburiye ni fasha muri kimwe cyose ya
ahero akamims karaho nabonye kavuga ngo mumbe ngo babana bahora batambira mu rusengero ngo basigaye bari he ngo ashya ngo basigaye batambira ku rukuta muri maribu
ubu rero
nawe ubutambira he ko kiratambira imana
oyu bunambira muri arena vroom no mu makripe muri arena no mu makripe je sino kwibeshera
ubutambira ku rukuta muri arena
yego vroom
no ku rukuta mu makripe
kandi ibintu by'amahera gusa je umuntu anyandike kuri telefone akandi telefone ngo umenye gusa ariko ari ibintu byo kuyaga mwati je ntukabaida ntunyagisha ibintu birenze mbwira je gusa ibyunguka mbwira ibyunguka nico kintu ngomba kumbwira kidudure ko umbwire n'amahera byose
hari no mu type usanga ari nk'arakwandika kira akene ashaka yuko mushobora kuryamana ntirwa arakudrag ahubwo akubwira amahera
aya jawo nabo digira ndonga
kandi bubakene
none no banga gusa nabo digira ndonga je babo kubera je ndakaze ndakaze bo ishusho yanje je wirerekana umenga nyene n'umuntu nyene ambonyo gatujya no metre muri karengana
kumbi ndani
nibamenye yuko jewe rero n'umuntu no mujya ekareke
niki niki kintu abantu batazi mu buzima bwawe
ikintu batazi sha ivyo batazi vraiment ni byinshi gusa iki kintu nyene basi nifuza ko umuntu amenye
niki
ni kimwe cyo nyene jewe ndahemukirwa
nabandi
nabo nkunda
savre
bagacha bamemukira
cyo
kandi rero asigaye ko girageze ijyanyuma asha ijyanyuma ndavuga imbere ya kamye asigaye ko girageze ijyanyuma ikazokwanga muzobona amafoto ku marezo sosiyo muzoca mubibona ivyo nzoca njamwe sinenda ndabivuga muzoca mubibona
uzoca mubihiwe
nzoca nja mubindi bintu
dufite ubwoba kwa PDD
PDD rero ujya rero kare nabonye message yiwe gusa niko yamiyengo aracyafunzwe bati none ko numva ngo nafunzwe ngo yareka shareka aho rero kubera kuri telefone yahari muri Amerika hari ukuntu basi utelefone nomero yahari muri Amerika umugasho kuri agenda afite nomero ya
ariko ari gakubesha abanyagihugu ka
oya aha agenda afite abanyamerika bari abeshi tuvuga na rega imvukira zawe kuri agenda kare nahora muri Canada Nuhoruona makomantira ama nuhora maandika Munaete muri Omani Ego muri Omani naragiye no muri Dubai no muri Canada naragiye
Uko bemera ko wagiye Omani na Dubai bemere na Canada ko wagiye
kubera ni Jose nuri indege
Ikibazo na amafoto
Amafoto Jesse nkunda amafoto n'amafoto yogira muri Omani ariko visa byose kuri passport byose ndabifise kujya kuntu nguma nkatisha amatike yo kugenda Dubai ya rero njenda afise nomero zo muri Amerika kubera policy cyawo cha Amerika ari mu jema wanje bigeze gufunga Amerika acarandondera ndio niyo nimero ya none ko igipolisi nayo nacane yifuna na copy did bati none mu mbwira ibyo bintu bakuvuga ko gabara ni ibyo biri serie ayo arampereza buri kibe abakuri yose ara ya mama ndamubwira ati basi kari budakwerekega ha mu Burundi twe tuzokwakire basi twa ibyo bintu bakuvuga ko ari ibyo akazogira n'umusore wacu n'umwe wona no mu Burundi ashitwe bwe ego ishikanira yo direct
uvuze ko uhorora nka mavisa yo kuja hanze visa basisa gute
ah ubwo kuvuga carte jaune wago niko ndanabigusumbya
oya visa sagute
yo umvura umujango
ibara rya visa
oya visa mu bisanzwe bon sinenda bivuga visa na bon na kanu nyene gasa na jaune urumva hama itike naryo ingene babimeze hari ukuntu kuri passport aba hajya haba hari ikidodo ni foto yawe n'ibigendo by'amavuko kwacugendura urabona bigibuye aka karatasi ugenda nyene uzingurura hajya hari ikidodo byahantu ugumugenda utembera igihugu cyose ugiyemo bategeza gushaka ikidodo bakagusha ko nanugi kandi nijya visa nyene byose babiriko byose igihugu gumujambi
oya tubwiza ukuri atababeshi buri ngumaze kuje mu bihugu bingahe cyandi
maje kirundi kirango madze
nuko nyene rega
madze kugenda mu bihugu bitandatu Canada Omani Dubai Tanzania Rwanda
muri Canada wawe washikiye mu yihe mu muji
jana ndafise famiye
oya tubwira umuji washikiyemo nakubwiye uvugisha ukuri reke kubesha abanyagihugu
ajya nashikiye muri Lisiari aje
muri inde
Nashiye muri Lisiari ya kubera jegeshiki hari ya kawida narakoze nyine mbona umenga jewe byare byagoho
reke kubesha abantu vraiment kubesha abantu
je simbesha simbesha kwa je mvuga ukuri je mvuga ukuri yo mate je mvuga ukuri ndumwe mukobwa wa mbere je nta nabesha bisa abantu nyene bambona nyine
nibaza yuko ari kubera iki aba abasheri baguheba bazi ko bagohora iki
jewe ndu bon je ndakundana uzi impamvu gute nkundana none uwo muhungu tuba dukundanye acha mbira muhebe n'abagenzi kwere
baragohora abagenzi bawo abagenzi bawo bameze gute ku buryo abashyira bashobora kuba
urabona ukaza mu agenda bise nkugenza nje twa sky undi twa nice ayabo bonye ne kwe abore barakunda kuba bambuza cyane sinandi ngo nabana ba sabara bambuza vreme kwa bisaga ngo barampivye bamuye bagenda
nagira baragusigura ati impamvu wohe banana naka ni kubera agira ibi
oya nta kimwe nta kimwe banakora mbere atari uko gusa nyene ha ara bana bitse nandi nta kabi kabo ahubwo nkeka abasheri baje ahubwo abasheri baje nkeka akeleye
para gufuira
hago
para gufuira
ego from nukuri oya gusa je naho babamukira babihoya ubusa
kubera iki
babihoya ubusa nukuri
uyitoronko ndi dire
ora karuriro kuri je mx wanje kanda mvugire kuri kamera gusa rero attention uri mumenyere kanda muvuge mx wanje ni d1 ndamuvuze guys kandi bo ndabizi mu muravuga amakomantere ibyo mukeneye ariko kuri kumenya namwe neko Jomex wanje ni D1 uwo duheruka guhebana nawe yitwa HG ni mu director iwa undi ujya yakoze ijya ndirimbo ya Fizo ijya ni ya Fizo na Kingorongo rya nyashi hamwe ni Tasha order urayibona ijya a penzi lako ni tamu tamu uroni gani we yayikoze afise nyina indirimbo nyinshi nyina yagera ko niwe duruka guhebana rero ubu jewe ndi single girl kandi sindi ko sindi je sindi ko ndi gurisha kandi je nta mu fiance je ndi ko ndarondera guys kuri kamera ndabizi mumenyereye muvuga ati ngo uyu muntu agiye kuri kamera ngo abari ko ngo ngararondera abagabo wapi jewe nta bagabo ndi ko ndarondera ndi ko gusa ndahanura nkuko naje kwicara imbere ya kamera mvuge ibikenewe kuvugwa mu Burundi ama dutera imbere nuko
merci sana rero gukanya wafashe ukaza tugakora ikiganiro sezera abakunzi bawe
So guys, bakunzi bayaga Tech TV hama doza tuzosubira kandi je nzoba mahafi bihe byose kandi abakunda ndabakunda ndabafise ku mutima naho mumvuga nabi ndabakunda hama mugira ibihe byiza aho muherereye hose Imana ibashe kubahezagira no kubanzigamira bizu bizu mwa